wewe ndiye nitasifu, maana hakuna mwingine kama wewe. Jina lako na milele litukuzwe.
Just start to him, press to him.